Soma ne wesno owacho niya apar ma chik 31 mapotopoto 19 owacho niya topic ma chik mawuoye sani en a witness never known. Janeno ma ok ong'e, janeno ma ok inyal neno iluongo ni wer. Inyalo wero wende mabeyo kabisa jawinjo, to chieng' moro ka Jehova duogo to wende nigo nobed evidence ma Yesu notigo ka oterie mach mosiko manyaka chieng'. Samoro wende ni nobed evidence mabeyo ma samoro nomi idhi cham ngima mosiko manyaka chieng'. Kiwache namen. Amen. Anwa wachuru namen jokama. Amen. Awendo gweng' ka namba tupo kadia chiemo. Gima diyweri ne koda, onge. Ka upone ni chudu dogi, wanyalo chudu gi joma dugu gi pi ka iwe dhogi gi. Unemuchiche wani chal nudhi nyime. Ka watupodi. Soma newes, owacho niya. Somewhere.
Kumano.
Musa ndi kwer mamini. Aeti punjo Israel.
Kaka
iwere. Som. Mondo parne gi. Mondo parne gi. Right. Som. Somewhere.
Kasekelogi
e ping machwe.
Kendo
mumeo.
Kaka na singora.
Ni kwere gi. Somewhere. Maji uchiemo muye. Aito gibedo morwambore.
Eka
bange gini chanye sae.
Kendo gini singruok na.
To wende ni.
To kage luos ni seche mamoko.
Sum.
Kendo kendo tiyo nigi.
Somewheres.
Kage ketor gare mali.
And somewheres.
Kendo gineno masiche madongo.
Dinjimewa.
Kamano.
Sum.
Wende ni
no bende negi rapar. Miwangi walim. Wachokore kaja duong mondo wawer. Kendo wachokore. Mondo wayudie manyonge moko. Maditie kalumari. Angeyo maonge kiawa. Gik mukelo jikao pugoro pugore. Tie jomorao maigi nene nono magombono yudu gimoro. Tie jomobiru tio gifeda gidahabu. Ni tie jomobiru neno jomanika. Tasai ni parachel mamabendigo ka. Eni wabiro mundo tichi ni mose kwamo uchopinyime. Kawa nariure parono. To eni gwedu wa kemino kisigandu pinj. Wasayo enyingi Yesu majawara. Amen. A witness never known. Kewache na amen. A witness ja neno maokunge. Nyithi Nyasaye awijo ka Nyasaye nyiso Musa. Ni Musa ni kwendini. Aeti pike edho nyithinda. Manulu kumanyoro. Ketu wende ni edhogi. Aeto kagisewere. Tu wende ni angeyo maonge kiawa. Ni samagi ni chupi ya pinyi maper. Mana singo negi. Tu wigi no wheel. Nikichi kini yudu chimo. Tu kawigi use wheel kamano. Wende ni nobede negi rapar. Kendo wende ni nobede negi janeno. Kewache enda men. Nitie kwaya smoko mose wele manya sayo tingo malo. Tu wigi no diyo wheel. Nikichi negi chako. Gigike class moro. Where nobede rapar. Kendo wer, nobedi janeno. Kendo inibedi kiparori. Nita dier, kane poda ngema iringrogni. Joka ma, kendo waro gima lete penji ni jakwaya. Miahiti. Kendo waro gima lete joka ma. Eni nise wer, kendo wero alto. Wero jaka soap. Ha? Iwero tena. Ha? Iwero base. Ha? Igonja kabathui. Kakudungo swago goe, kaka jateno goe. Okracha, unge kudigiseda. Imingi gimumi wer. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Ni koro wer bro bedo janeno. Nyithi Nyasaye, gima kuya e piny ni. Ni Nyasaye nyalo jok gi kwaya moro. To ok ma jogo duondgi. Owegi awegi dhi nyime. To gibedo disappointed kili cham ngima. Hallelujah.
Amen.
Iparo ni ka Nyasaye odonjo ka sani. Jo kwaya wetena. Iparo ni be Nyasaye, iparo ni be Nyasaye nyalo biro. Ma Yesu dhi kaya cha toka wa microphone. Hello. Hello, akwae wer moro jo marjo nya keringoto. Ipande be Yesu nyakwa wendu. Dakuo koda. Upano nyalo kwayo. Okay. Ui kuru upano nyalo kwa wendu. Kudao na uwa chumana ne konya lo kwa. Unge dao. Ui jo nyitenya sae. Gima lit na e pinye ni. Ni jomoko no wera wera. Jomoko no yala yala. Jomoko no tia tia kanisa ni. To kiba no second pinye. To Yesu wacho kisungu machiek. I never knew you. ay to gino ketho record mari mar 50 years mar bede kanisa nyasaye. How painful will it be? And that's why God told Moses, ni Musa, ni kwenini, kise ni kwenini, puji jo Israel, kakite mango, kakiwere. Yande mora puji wen moro, mar kisongo. Wen man lead. Ayto mama moro keto. Ha? Yaldu. Keto wen da mar kisongo, ma puji. Eh, a puji man ler ni walk and never die. Walk and never die. Eh, walk and never die. Tok tawi nyo kadayo nuwero, gidunuwa. Ha? Ni goko ne go taya imoko kora peni mama mago tuira ngogo mane mo minga sanyi somosa ne Musa kisendi ko wendini ketie go Israel mondo giwer mondo ka chieng moro wi gi no will koda to wendini no bed ne gi janeno haleluya bingeyo ni wende misewero no chungie toki kibano sigad pe bingeyo ni wende misewero te ha Eh, mami wer maber kendo nyake kwachu inyal gol mama moro ni wene ngani wer ka wene ibed pe nitie ji mang'eny ma wer ka to kitimore kodi giwere duond jowadgi kenda milago ng'e timo sain malich jomoko wer e studio timo sain kama kineno ng'ama odhi mang'eny ni polo polo mano ng'ama no korikor yani timo sain e gino yo Mama, samoro ni temo recording studio, ah? Kama ne di malo, ine manu luongi, ah? Ine mugweli, ni biane, biane, ah, gwela ne mama ni. Ah, tichunge microphone, ine mani wero kanyo, ah? Kendo, iwacho ni kama di malo no, ah, miuru mama malando ni. Tibene microphone, ah? Natafuga ngabo, Kanyo ine mani wero. To bine no katutafuga ngabo no bivu uko. Aleluya. Bina no kivuko jakwaya. Jakwaya huyu kodi. Nuo kane piyo piyo adwa lemo. Kata kani ilende e gimomi ilende cha. Bi winyo nyinga na bro yalo. Ti ima koko de chuki na. Nunga ayala nyingu adwa. Eh. Eh. Nitie moko mecha umayom tigo ninyo sayiru kamaro. Kewa chena mene. Eh. Kata mama jake no kolanda. Eh. Tu wayo dewa chame mayom. Mwadu waduto wabedi tima chial martiyo neja ova ngawa. Nyesai. Joka ma ati koka wacho ni ya wer to wana wera wera yalo to wana yala yala gima duong en ni ya be in gatira ni ka Jehova biro to wende misewero no mi yudo sima mar ngima an mano kende gima chanda joka ma bedo ni wero tena mano to onge sida bedo ni wero bes by the way ntinya ka jumesi moko mar oche ok dhi kata practice gina joma ka wero mako microphone gimoge yoge iwinyo maka gimoro wuoke speaker Onge gimong'eyo. Mano ok sida, kati wer kata ok iwer. By the way, nitie jomok wer to dhi chamo ngima mosiko. Kiwache namen. Jo Nyasaye, achungo mondo awache niya, giko mar sigand piny, tich ni mitimo nolu bang'i. To be by the wang'isu, onge ng'ama tich ne nolu bang'e kosenindo. Gik moko duto mitimo kingima, ema Nyasaye wacho niya, gik moko duto mitimo kingima bedo reflected e record mar polo. And at the moment mindindo, to gigo nolubangi chieng' ming'ado bura ne joma ngima gi joma tho. Kiwache en amen. Haleluya. Emomiyo kiwer ne Jehova, kik iwer nikech sword so singing. By the way, don't compete a certain choir. Kawuono most of choirs are competing in beats, but not in the messages. Oka wacho kisungu. Awacho niya. Kwayas mang'eny kawuono piem e kakinyone. Ok message madonjo kuom dhano mondo terwa e polo. Mama be ineno ka kwachi en kwaya ma wende miwere. Yesu nyalo bedo mawinji mowuog modhi kowach niya kwaya chawer. An mae gima chanda jo kama. An bende jawer. Kenda asewer ka. Ha? Gima chanda. Nito kasigadi mar wer biro rumo jo kama. Be nyingi no yudre e achiel kuom jogo mano wero wende mamit ay to dog wero wende Musa gi wende ngawa gi Nyarombo wende mwa wero mwalo ka gibiro rumo to wer ma ok no rum en wende Musa gi ngawa gi Nyarombo wa mi story ni mudalem en atiego ga kode launching nyadhi Kisumo kanisa moro ni Polyview na ane gimiluongo ni music revival week Koro nitie daktari moro miluongo ni Dr. Muga. Dr. Muga netera sapa, ha? Gigari. Oka landu. Nini isuwe ya kabia sapa, but I don't get the point. Biru nini isuwe ya na Manobok City. Hey, no ken gaji. But gima dwa ni winji, eni kani itera chiemo, tapo kakalo, kamoro manitie gibariyo, achiel koni, tachiel koni, jokama. Ani gima late night siga dilemo. Chieng moro, for example, Yesu nuluonga. Kata nuluonga ngato. Charles Odhiambo. Yes, God. Uwe koda ke kesongu, chom kendo. First elder, Robert Mugi. Yes, God. Chom kendo kaja. Mama, ipari ni kupo, niti luongi jere jesta. Ipari nabadi. Nikech, onge imaji kendo ne pinye ni molo yodhiye polo kang hawa. Kanya sae. Omera kawa kalu kindeka. Taneno, kaji yareo, manjiri. Aha, odi chuo moro, diri. Ehi, bakanyo. Omera ngoma chamore, ngoma chamore, ngoma chamore. Gimiel. Taneo kanyako mani mbele wini, mulo bondiye kama. Tomaniye toke, mulo yuteni, mulo kama. Tuteko mulo lemini kapu, yani imule. To samoro chuo ngano, to edako katar pacho. Ento, ukelo kendeka. Aleluya. Wakel ni kama lita modalemu. Nocho unanyiso daktari ni daktari. Okanyal kalo kao kaneno gima joka temo. Nocho unwa mundo wagomu. Joka manadok ginge ya kon daktari ni chungari. Daktaru chunge. Nuko na chie matena. Koni duoke. Bakwa. Duoko akoni kanyo. Lurgani. Ya unakiyo. Mimi njangi sigo na temo na te. Ae tukura neno kaka joge miel. Wangisi ya thuma na joge miel. Oken thuma raj. Kaloreka kibiru winje. Antiko ita mos muda winje the kind of a song. Manyako cha mielo. Tugi mulu pende nyencha. Tomoku mulu tike. Tomoku mulu yote kama. Taneno kaka joge miel ma late. Tugi manoma kodoga. Nisama joge miel. Wanto wakanye. Karamagi angoma uwegogi. Sitori na unge. Angoma ingi anegilaki. Adwa ni nene mozu. Sama pimu ni wachini. Wanu wakanyi. Duoka munda tieki. Wakanyi. Wala mo Jehova. Mono kapinyuru motuwadhi ya gima musiko manyakamu. Taneno kanyo moko miel. Umaragi mulu inyencha. Tachiku ita winyo po. Awinyo ka inda chwari. Inda gidwa ni.